impande ziri mu ntambara muri Sudani, igisirikare n'umutwe utwara gisirikare wa Rapid Support Forces bemeranijwe guhagarika imirwano mu gihugu hose igihe cy'amasaha 24 guhera saa 12 kwa gatandatu. Muri Sudani kandi guverinoma yatangaje ko intumwa ya ONU Volker Perthes ari umuntu udashakwa mu gihugu, imurega gufata uruhande mu ntambara imaze hafi amezi abiri hagati y'ingabo z'abajenerali babiri bahanganye. Fulgence Kayishema ushinjwa kwicisha abantu 200,000 bari bihishe mu kiliziya mu gihe cya Jenoside mu Rwanda mu 1994 yari mu rukiko i Cape Town uyu munsi kwa gatanu. Umunyeshuri wapfiriye mu murwa mukuru wa Senegal Dakar tariki ebyiri z'uku kwezi kwa gatandatu mu gihe cy'ubushyamirane hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abari mu myigaragambyo yahitanywe n'isasu rizima yarashwe mu mugongo. Mu Misiri, zimwe muri plage ku Nyanja Itukura hafi y'umujyi wa Hurghada zari zifunguye uyu munsi kwa gatanu, umunsi umwe nyuma y'uko Umurusiya yishwe n'igifi cya rutura. Itsinda rya Minisiteri y'ibidukikije n'iry'abandi bayobozi babashije gufata icyo gifi.